Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, guys and guys, ngiyasha bobhuti, ngiyasha bodadewethu. And into engishela yona ayikho ke bandla, yazi ukuthi ayikho leyo ukuthi le channel igcwele uthando nesithembu or Makhumalo. No, noma yini ke lo hlangana nayo, because mina angazi ukuthi uqale nini ukubuka amavideo. Futhi nalokho ke ngiyabonga kukhulu. Kodwa manje asikhulumeni iqiniso ke. Sikhuluma iqiniso mase nambe ngithi nje awungicabangele ke. Mfethu, dadewethu or noma ubani ofika kule channel, ma ubaba malume. Kahle uthi angiyeke imali ye-ice cream ngokuthi nje ngikhuluma izinto abantu abanye abathandayo ukuyibuka, abanye abathanda ukuthi beyibuke, and lo ongathanda ukuthi abuke une-choice. Lo ozothi yinto endala, indala kwena ngoba uyayazi. Kulo engandala kuyena uyayibuka. Lo futhi oqhubekayo eyibuka noma eseyazi uyathanda. Mina la efonini yami nginamaculo awu-5. Ya, ayikwenzeka amaningi, kodwa khona awu-5 engeke ngize ngiwadelete. Uyabo? Ngezathu zami. Lokho okunye ngeke ngithi yazi nikade ka lento le kungangilalela, ngiyayazi le message. Mase kuthi le 5. I-message yakhona ngiyayazi last year, unyaka ongaphambili lo ka last year, 5 years ago, i-message efanayo, kodwa ngisaba nomuzwa ofanayo uma ngilalela la maculo lawo. Ngicabanga ukuthi uyayithola leyo picture. And izinto engikhuluma ngazo, ngihlele ngenza sure ukuthi angihlambalazi. Ukuthi ngikhuluma ngobani-ke, sewumbone ka-1,000 noma sewumbone ka-1,000,000, as long as la abanikazi bale platform bethi qhubeka ntombazane, bethi futhi lento yenzayo ayikho wrong, mhlampe awubulali i-reputation kabani, angeke ngikwazi ukukeka. Hawu, ngeke mina ngiyeke imali yokuthi ngihambe ngiyoyifaka laphaya. Lapho ejimini ngivocavoce ngehlisa amafutha, leyo mali ngizoyithathaphi? Nayinto lento le ithi nje create, ayishongo futhi ukuthi mase ucreator ngoba suwenze 50 ngomakhumalo stop. Ayakasho njalo, ayibonselula kanjani mase ukuthi ke wena sithandwa sami ofike kule channel, mhlawumbe bengifundisa isiZulu, ngithi ngixoxele ukuthi kwenzakalani. Bengifundisa isiZulu, ngase ngabona amanye ama-channel afundisa isiZulu. Angijabulisa, angigculisa, ngase ngithi ya, bakhona abantu abayenza kahle lento. Ngoba mina bengilandela incwadi, bona bayakwazi ukuthi benabe kakhulu. Ngaya-ke kwenye ividiyo engabona ukuthi hayibo, le video le bengiyisanganela nje futhi ayikho into ebengiyikhuluma. Yini abantu beyibuke kangaka? Ngase ngiyafunda ama-comments. Ngayithola lapho into yokuthi oh, le channel ukuze mhlampe i-step sam ukuthi ikhule ilele kulento le ekubhorayo, kodwa mina le engihlekisayo laphaya ngomhlaka 21-22. Uyayibo? Manje mina mfethu ngeke mina ngeke imali ye-ice cream. I-ice cream siyabiza manje. U-5 liter cooking oil uyabiza. I-gym iyabiza. Fanele sihlise amafutha ukuze imizimba yethu ibe right. Nokugula kungasihlaseli. Manje wena-ke uthi nje, ngoba mina ngafika kule channel yakho, wenza lokhu, so manje nje sekuthumathi and siyabhora. Ngiyayibona esayidini lakho, kodwa esayidini lami ayifani. Ayisoze ke futhi yafana. And enye into engeke ngize ngiyenze manje, ake ngikugcizelele lokho, into engeke ngikwazi ukuyenza manje ukugijima ku-social media ngibuka ukuthi hayibo, ubonanga useye-New York, usebuyile, ubonanga usethole umuntu omusha, usemshiyile, khona o-proposayo, khona owenzani, ubonanga uqalisho, hhayi, yho, Yabo leyo isangihlulo kamanje ngisazoyifunda. Mase kuthi lezo ezibalekile. Lezo ezisithintayo. Inkinga yami ukuthi abantu mawukhuluma uthi ukhuluma bebe nezinto eziningi abazicoshayo. Uyayikhuluma into eqondile omunye ayijike. Ngithathaphi nje lokho kwi-case kanamhla. Kwi-case kanamhla ngifake zonke ezinye izinto ebeyishiwo ku-social media. Kodwa ngalobo ngumile ngegama elilodwa ngathi usisi akasekho emhlabeni esicelayo nje ukuthi lo ombulele aboshwe. Nale abuse ebonakalayo ngoba bekuneyithombe aboshwe lo responsible. Bakhulumile-ke abantu basho-ke imibono yabo ehlukene nami enye ibeyingixhopha ngithi hayibo. Ungathi lo uthathe inhliziyo wayibeka eceleni wase wayisho-ke lento afuna ukisho ngoba kulula kuyena. Kuningi naye senzo i-trial kasenzo meyiwa le case yenzeke angazi usenzo sengize ngakhohlwa nonyaka ashona ngayo emngcwabeni wakhe ngangikhona Moses Mabhida. And ngesikhathi ngiseMoses Mabhida ngibona abantu abakhulu ikhulu zilapha ya phambili. Ngayitshela ukuthi hayi kuzosheshe kutholakale ukuthi kwenzakaleni kusenzo. Namhlanje sisakhuluma ngosenzo meyiwa. Mase ngibuyela emuva ngikutshela ukuthi uyazi ukuthi before siqale satshelwa kanjani ukuthi usenzo ushonile kwalandela kwathiwani manje sekuthiwani khona ozethi. Hey, usubhora ama-followers akho ulanda izinto ezindala. Engaboni ukuthi kule zinto ezindala ikhona into engaphelele. Ngoba uma ulalela manje lo baba, uChiko, lo ubaba kalongwe lokuthiwa uyo wayephethe isibhamu, wafika nesibhamu. Into ayikhulumayo uthi abantu abawu-8 ababe sendlini. Bayazi ukuthi ubani. Uyalizwa igama lokuthi bayazi. Akasho ukuthi bambona ubani. Bazibona izigebengu. Bayazi ukuthi ubani owabulala uSenzo. La bantu abawu-8 ababe sendlini. Uma ngilandela-ke mina ukuthi oba la bantu abawu-8 ngifuna ukubona ukuthi before bebethini yini into abake bayikhuluma ngoSenzo. Ukuze ngibuke ukuthi manje nje ngoba i-case isibuyela e-court kukhulunywa yini eshintshile. Kukhona ozothi ubhora ama-followers akho, ubhora ini. Enye into engiyibhekile sithando sami la kula bantu ababuka la mavidiyo ikhona indawo la engikhombisayo ukuthi i-age group, mhlampe bethi plus 25 years. So, umuntu engimnikeza i-information endala or into esiyithole 4 years ago ngale case yaSenzo Meyiwa, uyabona ukuthi ngihambaphi. Because manje sesitsheliwe ukuthi kunama-dockets awu-2. Kwenzeke kanjani lokho? Kushone umuntu oyedwa. Lo othi abawu-8 abasendlini yibo abanolwazi obayazi batheni ke before if bebizwa ke futhi manje sebezothini kube khona abanye ke abaneyitori ke ezinye naba ngisi sonke siyahlaziya ngendlela esibona ngayo ngendlela esilandela ngayo icala ngoba vele ngeke sihlazi into efanayo asifani singabantu manje ngithathe le interview endala kalongwe ngayifaka ngamabomu ngoba ngithi naye baye khona endlini sengiyalandela futhi ukuthi kanti nabanye ababe khona endlini bathini useyafika komunye uthi ayikho phela lento yenzayo wena uzazi ukuthi ufunani ngoba kokuqala interview endala osowayilalela owaziyo futhi ukuthi yenziwa nini ngaluphi usuku iyamanga noma iyiqiniso bekufanele ukuthi udlule kuyo. Mase ushiya laba ababa nomqondo ukuthi ake silalele lolongo ukuthi uthini. Mayebuya futhi ulongo ebeka kwistand uzothini ngoba sinakho lokhu ukuthi wakusho. Abanye bathini bahlaziya bathini ngoba manje akekho ozothi ukhuluma iqiniso. Okwamanje ngoba akakaqedwa ayakavala le case ukuthi sekuqediwe ngayo okunye mawuzothi kimi hey ukhohlisa abantu landa iqiniso lahlula amaphoyisa lahlula abaphathi yikho nje njengamanje i-case yasenzomeyiwa ebuyiwe ngoba vele kufunwa lona iqiniso. Wena usuthi mina ke angifuni iqiniso. Ngaye ngisethekweni na ngizwa kuthi usenzoshonile. Ngangakholwa ke. Kwase kuyavela ke ngempela indaba sezigcwele yonke indawo ukuthi ushonile. Ngangingekho kuleyo yindlu leyo. Kodwa into enginaye ekhanda ukuthi makukhona igebenge ezangena. Kwenzeka kanjani ukuthi umnyango uvuleke kube khona umuntu obalekayo. Uma futhi lenze igebenge zazidimanda amafoni, yaphuma phi pho le foni eyafona seyifonela ukuthi usenze udutshuliwe. Okusho ukuthi lezi igebenge zabe zashintsha umqondo zathi asisawathatha amafonini. Lo wabaleka wasala nefoni endlini wangakwazi ukufona esengaphandle. Mayisebuya futhi ifoni beyisephaketheni. Kanti ube namafoni awu-2. Ile akwazi ukufona ngaye ecela usizo sale ndlini. Le esephaketheni ayifoni awayegijima nayo. Into efana naleyo ke. Okunye bafethu, eyi. Awulandeli into lo oyifunayo ukuze kungazobuya mina mhlambe nabanye mase siphendula lento oyibhalayo kube ngathi asikuhloniphi ukuze kungabi sengathi siphakeme ngoba mina into mangihlala phansi ngiyenza ngikhululekile ukuthi ngikhuluma ngomakhumalo ovela kuthando nesithembu so abantu abathanda uthando nesithembu bazoyibuka leyo video ngikhuluma ngomseleku oyipolygamist abantu mhlambe abebeyibuka leyo show beyithanda besafuna ukubuka ukuthi hayibo kombe yini nani bayayibuka leyo nto. Uma kukuthi ungizwe mchunu uyahlekisa, abantu abamthole ehlekisa bazoyibuka le video. Abanye futhi abamthole engahlekisi bazothi hayibo yini inkinga kangizwe idlule leyo nto. Uma kumaskandi ingxushunxushu zakhona abakulandelayo bazokulandela lokho. Ama-reality TV shows ukuthi enziwa kanjani, yini besinikeze umqondo nje, yini besirepresente kanje as South Africans or umzansi angazi. Lo othanda ukulandela lokho uzokulandela. Lona ke ofuna okungekho la kuyasho uyabona ukuthi akukho kule ndawo. Akukho kuleli page. Akuhletshwa kuleli page every day. Leli page alithembekile ngoba likunika into oyifunayo. Ngenze njani ke? Sekumele ngimemeze ngisho ukuthi hayibo, phuma lapho. Suka kuleyo ndawo. Ngoba kuleli page ayikusilo i-daily updates le. Akusiwe umzansi daily updates, akusiwe umgosi wakho olushisayo. Akusilo itiye leli elithi liphuze manje ngoba liyashisa. Yinto nje inhlakanhlaka. Manje mina sekufanele ngibe nengcindezi. Hawa. Ay, ayikhonakali leyo. La ayikhonakali. Ingcindezi ekhona nje manje ukuthi sizogcina singasadli, sesingabazalwane ngenkani. Yabona ukuthi nje manje tezokwenzeka sizoba amakholwa ashisayo ngoba ukudla kuyabiza. Silambile, ukudla sizokuthenga, simane sinamathela kuyimvana sidumisa. Sesithi ha, Nkosi sigcwalise izisu zethu ngoba ukudla kuyabiza. Eke nje, hayi, ngiyekeleni ke kwenye. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.